Ndiyakwamkela kule ividiyo sathi sisebenze nge-inequalities. Siyazazi ke i-inequalities ukubana zinayo into yobana zibe nebunzinyanana obukhona apha kuzo. Kodwa ke ayiyongxaki leyo kuba kaloku kufuneka nje sisebenze ngazo ukuze siqhelane nazo. Masijonge lo mzekelo, sino-x uthabathe u-1, umahlulahlulwe ngo-x umdibanise no-2, loo nto ingaphezulu kuka-0. Zimbini ke iindlela zokuyenza le problem. Kodwa ke ndizawuthi ndikubonise zombini ezi ndlela, kodwa le yokuqala ibonakala ngathi yona ingcono. Ndibhetelisa le yokuqala kunale yesibini, kodwa ke uzawuthi uzibone uba yeyiphi wena oyithandayo. Masithi kule yokuqala sithathe nje nabangawaphi amanani, u-a umahlulahlule ngophi, sithi umkhulu kuno-0. Siyayazi ke le nto uba ubunyani bayo bungakanani. Ubunyani bayo bungangokubana siyayazi uba u-a kufuneka abe mkhulu kuno-0 no-b abe mkhulu kuno-0 ukuze le nto ibe nobunyani obupheleleyo. Kuba lo siyayazi uba xa sidivayida masithi u-a umkhulu kuno-0 no-b mkhulu kuno-0, kuba lo xa udivayida amanani angaphezulu kuka-0 izathi isinike inani elingaphezulu kuka-0. Kodwa ke ukhumbule into yokubana u-a uyakwazi uba abe mncinane kuno-0 no-b funeka ebe mncinane kuno-0, kuba lo xa udivayida okanye u-a uzoba ngakanani. Imeko yesibini yethu uzawuthi sahlulahlule i-negative ngee-negative izawuthi isinike loo nto i-positive number. Ngoko ke ithi u-a angaba mncinane kuno-0 kwaye no-b abe mncinane okanye abe ngaphantsi kuno-0, kuba kaloku ithi loo nto sohlulahlula i-negative ezimbini, ngoku izawuthi isinike u-plus. Sinezimeko zimbini ke sathi sisebenze ngazo ke nakulo mzekelo siwunikiweyo, akho nto inzima nalapho. Sathi sigcine nje uba u-a umkhulu kuno-0 no-b umkhulu kuno-0 ukuze le nto yethu ibe ngaphezulu kuka-0, kwaye imeko yesibini u-a umncinane kuno-0 no-b umncinane kuno-0 ukuze le nto ibe ngaphezulu kuka-0. Masiyisebenzise, masisebenzise imeko yokuqala. Imeko yethu yokuqala ithini? Ithi u-a umkhulu kuno-0, loo nto ke izawuthi kulo mbuzo u-x uthabathe u-1 umkhulu kuno-0 kwaye u-b umkhulu naye kuno-0, loo nto ke kulo mzekelo ithi u-x plus 2 umkhulu kuno-0. Kuba kaloku uba uyaqaphela le ndlela ndiyibeke apha ecaleni ndithi zimeko zethu ezimbini, sisebenzisa yona ke apha ukusombulula lo mbuzo. Kwimeko yesibini ithini imeko yesibini? Ithi u-a ungaphantsi kuka-0. Ke ngoku lo mbuzo wethu sathi u-x umthabathe u-1 ungaphantsi kuka-0 kwaye kufuneka u-b naye abe ngaphantsi kuka-0, loo nto ithi u-x plus 2 mangabe ngaphantsi kuka-0. Kuba loo nto ithi uzawuhlulahlula ii-negatives ezimbini, loo nto iza kunika i-positive, lolo nani elingaphezulu kuka-0. Masisombulule ke le equation ezi meko zombini. Imeko yokuqala sino-x uthabathe u-1 umkhulu kuno-0, loo nto ke xa udibanisa u-1 macala omabini uzawuthi u-x umkhulu kuno-1. Sikhangeleke uba u-x xa umdibanisa no-2 ungaphezulu kuka-0. U-x ungaphezulu kukabani? U-x uthabathe u-2 macala omabini, u-x ithi loo nto u-x uzoba mkhulu kuno--2. Siyaqaphela ke into yokubana ukuze le nto ibe ngaphezulu kuka-0 ithi le nto u-x funeka abe mkhulu kuno-1. Le expression yethu ukuze ibe nkulu kuno-0 ithi u-x funeka abe mkhulu kuno-1 kwaye abe mkhulu kuno--2. Siyayibona ke ubunyani bayo le nto, kuba kaloku pha ngaphezulu u-x minus 1 ungaphezulu kuka-0 ithi loo nto u-x ungaphezulu kuka-1. Le yesibini ithi u-x plus 2 ungaphezulu kuka-0 ithetha ukubana u-x kufuneka abe mkhulu kuno--2. Siyayazi ke into yokubana u-x xa emkhulu kuno--1 kwaye u-x emkhulu kuno--2 ithetha into yokubana u-x ungaphezulu kuka--2. U-0 yena akazulunga kuba kaloku u-0 uzasinika into, izasenzela into yokubana u-0 abe phakathi kwezi zinto zombini. Khange sithi uba iyalingana okanye inkulu kuno-0, kuthiwe inkulu kuno-0. Ngoku siyaqaphela into yobana u-x xa emkhulu kuno-1 ithetha loo nto uba u-x umkhulu kuno minus 2 kuba lokhu minus u1 umkhulu kuno minus 2 londo ke ithetha ubana u x umkhulu kuno minus 1 ungajonga ke xa ubeka u2 u x wakho u2 thabathe u1 iza kunika u1 u2 xa udibanisa u2 iza kunika u2 londo iza kunika inani eli positive elikhulu kuno 0 masijonge imeko yesibini xa sithi u x minus 1 umncinane kuno 0 okanye ungaphansi kuno 0 ithini londo ithi u x thabathe u1 ungaphansi ka 0 sisebenza ngoku ngemeko yesibini ukhumbule udibanise u1 macala omabini uzofumanisa into yokubana u x ungaphansi kuka 1 uphinde uthi bese ub uzoba ngaphansi kuka 0 ithi londo u x plus 2 ungaphansi kuka 0 ngoku into esenzayo sathi sithabathe u2 macala omabini xa sithabatha u2 macala omabini sathi sifumane u x ungaphansi kuka minus 2 ithini ke le nto le nto ithe into yokubana ukuze le mpendulo lo mbuzo wethu abe ngaphezulu ka 0 kufuneka u x abe ngaphansi kuka 1 kwaye abe ngaphansi naku minus 2 u x kufuneka ibe ngaphansi naku minus 2 siyazi ke into yokubana xa into ingaphansi kuka minus 1 kwaye ingaphansi naku minus 2 siyazi ke yonke into engaphansi kuka minus 2 ingaphansi kuka minus 1 kuka 1 kuka plus 1 ngoku ke le nto singabeka nje u x ungaphansi kuka minus 2 kuba kaloku yonke into engaphansi kuka minus 2 ithetha into yokubana ingaphansi kuka 1 ungayijonga ke le nto ngokuthini ngokubeka inani elingaphansi kuka minus 2 kula expression yethu pha eyona ebesiyinikiwe ujonge into yokubana izokunika into e-positive na kuba kaloku xa zi-negative zombini i-negative izokhanselisha isinike into e-positive isisombululo sethu sithini ke ngoku sithi u-x umkhulu kuno 1 okanye u-x kufuneka abe ngakanani abe mncinane kuno minus 2 loo nto ke izathi ikunike izisombululo zayo le nto kwezalantika kweza meko zethu besizibekile ezimbini masiyibeke le nto kumgcamanani kumgcamanani uzoyibona into enjani sino 0 sino 1 xa kuthiwa u-x umkhulu kuno 1 sizobeka isanqa isek awuzusishedisha awuzusilandika kuba kaloku kuthiwa ingaphezulu nje kuphela akuthiwanga iyalingana okanye ingaphezulu masijonge u-minus 2 u-minus 2 undawoni yonke into engaphansi kuka minus 2 izothini izathi isinike isiphumo sale equation yethu besisifuna into yokubana u x yonke laa nto ingaphezulu kuka 0 uba uzothi ujonge ke umzekelo uzobeka u minus 3 minus 3 uthabathe u 1 uza kunika u minus 4 ngasezantsi uzoba no minus 3 udibanise u 2 iza kunika u minus 1 xa sohlulahlula u-minus 4 ngu-minus 1 iza kunika u-plus 4 yonke loo nto ingaphezulu kuka 0 ithetha into yobana onke amanani angapha uqala ku 0 ukubheka ngasezantsi azothi ayamkele akunike isisombululo sale equation masijonge ke enye indlela yokusombulula le equation kuba bendithe zimbini iindlela zokusombulula le equation mandithi ndiphinde ndiyibhale le equation uzathi ke ubone uba yeyiphi wena indlela elungileyo sino x uthabathe 1 umahlulahlule ngo x udibanise no 2 ungaphezulu kuka 0 ngoku into esenzayo kule umzekelo kule indlela yokusombulula le equation into ezathi siyenze sathi sisombulule ngendlela yokubana sithini siphindaphinde macala kodwa ke uzathi uyiqaphele into yokubana ayikho ngcono kunale besenze ekuqaleni ngoku ke into ezathi masiyiqalaphele sinala maqhakeza u-x uthabathe u-1 umohlolahlule ngo-x udibanise u-2 xa une-inequalities ke uyazi into yobana xa uphindaphinda macala amabini kwi-inequality uba uphindaphinda ngenani eli plus inequality ayitshintshi isikhamiso esi, ukanti uba uphindaphinda ngenani eli minus lizawuthi isikhamiso inequality izawuthi itshintshe uba ibijongise ngapha izawutshintsha ijongise kwelinye icala. Masiyenzeke le nto. Sizoba neemeko ezimbini ke apha. Sizathi u-x plus 2 okokuqala umkhulu kuno 0 kuba kaloku asimazi u-x plus 2 uba umngakanani. Ngoku ke sizoba neemeko ezimbini, sithi u-x plus 2 umkhulu kuno 0 okanye imeko yethu yesibini u-x plus 2 ungaphantsi kuka 0 kuba kaloku okwangoku asimazi uba ungakananani. Ngeke ke sibe nayo imeko apho u-x plus 2 alingana no-0 kuba kaloku siyichazele loo nto apho. Kuba kaloku uba iloo nto ithetha into yobana i-solution yethu okanye i-expression yethu ayizusombululeka. Ngoku ke sinezi meko zimbini. Eyokuqala u-x plus 2 ungaphezulu ka-0 ithetha ukuthi loo nto sizophindaphinda ngenani eli minus eli positive. Ukanti imeko yesibini sizophindaphinda ngenani eli negative. Ithini ke le xa isithi u-x plus 2 is greater than 0? Thela into yobana u-x umkhulu kuno-minus 2. Masiphindaphinde ke ngenani eli-positive. Sino-x minus 1 umahlulahlulwe ngo-x plus 2. Besitshilo ke ukhumbule uba ndithe xa uphindaphinda ngenani eli-positive lizothini? I-inequality sign ayizutshintsha. Masiphindaphinde ngo-x plus 2 macala omabini. Uyayibona ke nantsi akhange itshintshe. U-0 xa umphindaphinda nangeliphi na inani iza kunika u-0. Ngoku ke sishiyeke nantoni? Sishiyeke no-x minus 1 ungaphezulu kukabani? Kuka-0. Ngoku udibanise u-1 macala omabini sizoba no-x umkhulu kuno-0 kuno-1. Kuba kaloku le imeko yokuqala sithathe ngento, ukhumbule sithathe into yokubana u-x plus 2 is greater than 0 umkhulu kuno-1. Phindaphinda ngenani eli-positive. Yiloo nto yenze into yokubana i-inequality sign yethu ingatshintshi, ihlale ijongise kweli cala ibijonge ngakulo isikhamiso esi sethu. Ngoku sizathi sikhangeleke imeko yethu yesibini apho isikhamiso apho sizothi siphindaphinde i-inequality sign yethu ngenani elingaphantsi. Ithetha ukuthi loo nto apha sizoba no-x umkhulu kuno-1. Masenze ke imeko, masisebenze ngemeko yethu yesibini apho sizathi siphindaphinde i-inequality sign ngenani elingaphantsi kuka-0. Ithi loo nto u-x plus 2 ungaphantsi kuka-0. Loo nto ithetha uba u-x ungaphantsi kuka-minus 2 ukuze u-x plus 2 abe mncinane kuno-0. Ngoku ke sino-x uthabathe u-1 umahlulahlule ngo-x umdibanise no-2 sibe ne-inequality yethu yonke loo nto sibeke u-0 cause sifuna ukuphindaphinda ngoku ngo-x plus 2 no-x plus 2 macala omabini. Uyakhumbula ukuba u-x plus 2 ungaphantsi kuka-0, loo nto ithetha into yokubana ulinani eli-negative. Ngoku i-inequality sign iqaphele nantsi iyatshintsha ijongisa kwelinye icala kuba kaloku ibikhamisele ngapha ekuqaleni, ngoku itshintsha. Masiphindaphindeke sathi sifumane ntoni? Saba no-x uthabathe u-1 ungaphantsi kuka-0 kuba kaloku i-inequality sign itshintshile, besiphindaphinda ngenani eli-minus. Udibanise u-1 macala omabini ithetha ukuba loo nto u-x ungaphantsi kuka-1. Ngoku ke ithi loo nto u-x kufuneka abe ngaphantsi kuka-1 ukuze u-x plus 2 abe ngaphantsi kuba bani, ukuze le nto yethu izoba nesisombululo. Ngoku ke sathi siyijongeke into yokubana kwenzeka ntoni ke xa u-x engaphantsi kuka-minus 2, izathi sinike nyhani nale nto uba izoba ngaphezulu kuka-0. Ithi u-x kufuneka abe ngaphantsi kuka-minus 2 ukuze yonke le nto isinike impendulo eyinyani ezosinika ezokwenza into yobana eli nani libe ngaphezulu kuka-0. Masiyibeke kumgca manani ukwenzela uba uzoyibona kakuhle. sino x ungaphezulu kuka 1 sibe no x ungaphansi kuka minus 2 ungaphansi kuka minus 2 nansi kuzobeka isanqa sakho ube ngapha onke amanani angaphansi kuka minus 2 isinika ke le ndlela yethu yesibini impendulo ezifanayo nezi besizifumene kwindlela yethu yokuqala uzathi uthathe ke wena oyithandayo oyibona ngathi uyiva ingcono enkosi.